enjoy it over a sebo. When you do
Ugandan, galabenga, obulungi bw'omukama.